umuyobozi mukuru wo mu vyerekeye amazi asigura ko hamwe indarayi iva Dar es Salaam gushika kuri Tanganyika irinze iboneka igitoro gishobora kwinjira muri Tanganyika kigashika I Burundi kizimbutse incuro zine onivyo numuhinga bivuga ariko ikibazo burya saho kiri gusa ikibazo gica kiba kukuntu kigurwa gute igitoro kitari Burundi gica kigurwa biciye mu mafaranga y'agaciro bita amadovize mu gifaransa ayo bari agaciro nayo igihe igihugu atabyo kiriko kirakora ngo gishore hanze kironka amahera y'agaciro ayo mahera y'agaciro ntawo kiyakura kiretse ari gifise agaciro k'inzahabu ziba ziri muri banki nkuru y'igihugu aho niho covuga kiti turafise amahera y'agaciro yo bangara n'izo nzahabu baba bafise gica gikurikira nuko igihe atamahera y'agaciro bafise kubera ko atavye bashora hanze turafise ibyo dushora hanze ko turafise ibiva muri Burundi ibiva muri Burundi navyo biragenda muri Congo biragenda mu Rwanda biragenda handi ugasanga rero ababijana nibande nicagi nibabandi bari hejuru y'igihugu ayo mahera nayo aza ayo mahera y'agaciraje ntashikira muri leta ashikira ku mifuko yabamwe bamwe ni kimwe n'isukari isukari hari abantu benshi muri sosumo barigeze kutigira urutonde usanga ari abantu bava ku muntu umwe agatandukanya abantu benshi ngo baradanaza isukari ariko asanga amahera yose agaruka kuri uwo muntu umwe ayo mahera nayo aja kwande aja kuri uwo nyene ntaja muri leta amahera y'agaciro mu Burundi arahari ariko afiswe n'abande ntafiswe itoka afise n'abantu baserukira igihugu ari mabanga y'igihugu mugabo bayakoresha ku neza yabo gusa nacyo bituma hagera igihe iyo babona ko byateye isoni bashobora kuvuga bati wowe zana amahera nawe zana yandi nawe zana yandi hanyuma turabe ko twokwisuganya igihugu ntigitembagare ariko nushobora kubananya tutwara igihugu muri mwene yawe mayira ntibishoboka ikindi umuntu ari buvuge ngaha kijyanye n'ibi bitoro nuko kuva imyaka myinshi uyu muntu yitwa Taruk Bashir ari muri Interpetrole kuva kera ayamye ari mu bintu by'amanyanga mibuke za miliyari 23 zo kuri wa mushikiranganji Denise yatwara ubushikiranganji bw'igiga cya leta n'ibindi byinshi uyo muntu niwe afise vyukuri ijambo gisa n'irya nyuma muri ayo mayira namye nsoma mu gitondo ibyanditswe na Libre Afrique ni kinyamakuru kiri ngaha mu Bubiligi gikunda kwandika ku bintu biri mu Burundi yavuze yuko wa Taruk afise ubwenegihugu bubiri bwa Tanzania n'ubw'i Burundi kandi ari ngaha mu Burundi kuva kera avuga ko yo bafise ikamyo zishika 600 zizana ibintu by'igitoro I Burundi, Zambia, Congo n'ahandi. Uyu muntu rero bakavuga ko ibyerekeye igitoro iyo bafise isoko rigera ku 90% by'igitoro. Muri icyo kinyamakuru banye bavuga yuko ubutegetsi buriko buraraba ingene bozana abandi bashasha bozana icyo gitoro mugabo nabo baca bagira ingorane nta makamyo bafise nayo mahera y'agaciro nayo buhabwa cyangwa nabo barayani bo nyine bayafise ugasanga rero haca haba ikibazo hagati y'uwo Taruk Bashir nabo bantu bashasha ugasanga rero ikibazo kirakomeye cyane ku buryo kuronka umuti w'igitoro mu Burundi si cyoroshe kandi sinibaza ko bizokunda ejo kubera ko byagize imizi miremire cyane ku buryo imizi miremire kuyivamo uyu munsi usanga ari nk'umuzi wibuye kandi uyu munsi kitori kibana nk'ikibura no kuri ubutegetsi burapa no gutembagara kuko nta kindi bwicayeko